Ikaze mu kiganiro teye imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ubicishije mu gisata cyabwo kijejwe iterambere ry'amakoperative bwaratunganije ingendo shuri kugira ngo baronse ubumenyi bukwiye abajejwe intwaro harimo ba mustaneri n'abahanuzi babo bajejwe iby'iterambere abarongoye amakoperative n'abandi bose bafise uruhara mu bijanye n'iterambere ry'amakoperative kugira ngo baronswe inyigisho ku bijanye n'amategeko inyifato y'abari mu makoperative eka n'ibijanye n'iterambere abaronkejwe izo nyigisho bakaba basabwa kuzishikiriza abandi na cane cane abo barongoye n'abari mu makoperative kugira ngo koperative zabo zitere imbere. Ugo rugendo rukaba rwabereye muri komine Kanyosha aho bagendeye koperative Sangwe Kabumba yo muri Ruyaga muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iterambere ry'amakoperative yaratubwiye intumbero y'ugo rugendo n'akamaro k'izo nyigisho.
Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri icyo gisata cyayo cy'amakoperative bwaratunganije uru rugendo turimwo rubicishije mu gisati wacu kuko twoshira ubumenyi icyo bita transfer de competence tukabushira ababijejwe mu makomine hagati kugira ngo bazoze baravyigisha abo vyega icyo twita aba acteurs locaux mu vyerekeye iterambere. Ibisata vy'amakoperative mu bushikiranganje bw'intwaro hagati murabitwari bitatu hariho abajejwe iby'ubutunzi ariho fonike abajejwe icyo twokwita cadre legal aribo muri anacorp hama natwe tujejwe la mise en œuvre de la politique de coopérative ni ukuvuga ivyerekeye amategeko agenga amakoperative mu ngendo rero tugenda turagira hirya no hino mu gihugu canke mu bo twakira batwitura baratubwira yuko ivyerekeye amategeko ngendegwako n'imyitwarire y'abakoperateur abantu bari mu makoperative atayo bazi wa telefona n'ababatwara nabone bakakubwira yuko atavyo bari bazi ugerageje kubaha intumbero ugasanga barabishimye gose. Ni mwiyo ntumbero rero abadukuriye bace batugira bati genda mu vyigishe bariya bari mu makomine hagati batwara amakomine kugira ngo bazoze barabitura hama babatunganiriza ntibarinde kudusanga ibujumburi yo dukorera. Ni mwiyo ntumbero rero twagiye mu ntara ya Cibitoke uno munsi tukaba turi mu ntara ya Bujumbura tugakoranya tous les intervenants muri development ni ukuvuga bamwe muhejeje kuvuga ba musanteri abahanuzi babo bajejwe iby'iterambere abarongoye Sangwe mu ntara abarongoye ama ligue de femmes na ligue de jeunes abo bose bo baba bafise uruhara mu iterambere ry'abenegihugu kugira ngo tubigishe ayo mategeko nizo niyo nyifato y'abantu bakorera mu makoperative canke mu vyiterambere muri rusangi n'amategeko abagenga.
Abariko barakurikirana izo nyigisho baratubwiye ico zizobafasha ubwabo hamwe nabo bagiye kuzirosa na cane cane mu ntumbero y'uko amakoperative atera imbere akiyemeza no guherekeza amakoperative mu bikorwa vyayo vya misi yose.
Tumaze imisi ibiri turi mu ruganda rw'inyigisho zingene twofasha kugira ngo dukurikirane amakoperative yo ku mitumba aho twari kumwe n'aba musitanteri n'abahanuzi babo n'abajejwe amakoperative muri komine. Izo nyigisho twaronse kugira ngo ejo aho bukera nabo baje kuzishikana ku mitumba kugira ngo baronke ingene bashobora gukurikirana neza itunganywa n'indinganizo y'amakoperative kugira ngo abenegihugu bayayimwo bashobore kubona akarusho bashobore kubona iterambere ku mitumba iwabo mu makomine mbese n'umuntari wacu. Tugiye gukora tugiye gufasha mu gukurikirana na cane cane aba baronse izi nyigisho tubakurikiranye hafi tubaherekeze gushika novuga ku rubuga kugira turabe nabo ingene bariko barabikora aho dushobora gufashanya dufashanye.
Ego abashitsi bari batugendeye bari baje mu kuraba ikungene amakoperative Sangwe akora muri makomine mubisanzwe rwa rugendo werekeye intara yose ariko bashimye komine ya Kanyosha kuyikoreramo aho twagendeye umutumba wa Kabumba umutumwe mutumba igize ikomine bituma 21 umutumba wa Kabumba uri muri zone ya Ruyaga bakaba bagendeye rero ikoperative Sango yaho Sango Kabumba kugira ngo bamenye ingene yitunganije ingene iri kwirakora hanyuma nibasanga ikora neza ibera karorere izindi komine izindi sango zo kuma komine tumba komine basanze ikora nabi naho nyene bahakosore bibera karorere yindi yandi masango yo kwindi mitumba twovuga ko rugendo shure munyigisho twari ko turahabwa nkuko mwabibonye twari kumwe n'abandi bamustante bagize intara ya Bujumbura munyigisho twari ko turahabwa rero kwari kugira ngo barabe uko ibikorwa uko amakoperative bayakiriye uko babyifatamwo mbega barumva icyari cyo koperative mbega barumva icyari cyo gukorera hamwe nibwo rugendo rero twagize kugira ngo tumenye niba ariko muri koperative imwe twumve ko no muzindi ariko byo babimeze ko uko bavyakiriye inyungu babona intambamye bahura nazo tugira ngo tumenye ukuntu byifatamwo ningene kwankadra abo banywanyi bacu mu makoperative ari ku mitumba bahisemo kugendera muri no komine kuko amakoperative yo ku mitumba muri no komine ntiyabyitayeho cyane siyo yabaye aya mbere bavuga bati nubwo ataranyuma cyane ikoperative yabaye ya mbere niyo muri intara reka rero iya koperative yabaye ya mbere yo mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Mukike baze twigishanye batwigisha abandi ngene bagiye barakora kugira ngo ushike naho baba ba mbere niyo ntumbero yo twagiyemo kugira ngo muri iyo mitumba 21 muri bakora imitumba itari mike ntibagume bari akazu yazi bari hagati nabo bagira intambwe bashitse ko bisunze izo nyigisho zabo zaba mu kike babaye aba mbere bahatorera icigwa nico gituma haciye habwo rugendo shure ubu naho butatu zogende mu kike naho bashike ubu bari baje kugira ngo twigishanye hano mu majambo babone natwe ibyo turimo tubone igituma tutabaye aba mbere nk'abandi hanyuma ubutana tuzogende wabo turabere uburyo bagiye bavyifatamo gishika naho baba aba mbere
twe tumaze imisi ibiri mu nyigisho zatunganijwe n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano biciye mu gisata mu vyokijejwe harimwo gukurikirana amakoperative izo nyigisho rero zari zijanye no kutwigisha ingene twoherekeza muri rusange abari abene gihugu na cyane cyane abene gihugu bari mu makoperative izo nyigisho ahanini zerekeye ingene dushobora guherekeza amakoperative mu bijanye n'ingene yitunganya na cyane cyane tukaba tukiga ubuhinga bwo kubaganiriza kugira ngo ubwa mbere bo nyene bamenye ingorane zihanze amakoperative yabo hanyuma kandi babe bashobore no gutora umuti w'ibibazo bibahanze bwa rwo buhinga rera hanini kugira ngo tubumenye nk'abajejwe intwaro turi kumwe n'abakurikirana ku munsi ayo makoperative hanyuma ntihabe kugenda gusuzuma gusa hageze yuko dusuzuma amakoperative ati yarahombye cyangwa yarungutse ahubwo tubaherekeze mu bikorwa bariko barakora kugira ngo umusaruro uboneke mu buhinga batwigishije hariho ubuhinga no vuga nyamukuru ubwo guherekeza ico bita facilitation hanyuma hakabaho n'ubuhinga no vuga bwo kugira moderation no kuvuga kwegera abanywanyi ba koperative umuntu akabereka inzira bashe gucamwo cyanke tukabereka mu bibago ingene botora umuti akaba rero nubundi buhinga no vuga bwa animation mu gifaransa no kuvuga twotunganya gute ibiganiro mu makoperative mu migwi yabene gihugu isanzwe yiteza imbere kugira ngo bonyene nkuko nari nabivuze bashore gutora ikibahanze bashe kumenya inzira bofata kugira ngo bashike kwihangiro bonyene babumvikanye ko ubu bari batumiye no vuga buri komine abantu batatu no kuvuga ujeje gukurikirana na makoperative ubwo gwa commune umuhanuzi wa mustantera cheje iterambere na mustantera nkatwebwe rero ko twamaze kuronka izinyigisho tuvuye hano ubwa mbere ico tuca twihutira nuko tugenda natwe mu makomine yacu izo nyigisho ubwa mbere tukabanza tukazi hanahana nabandi dusangiye imirimo hanyuma kizokwirikira nuko tuzohamagara abarongoye amakoperative kugira ngo nabo tubereke ubwo buhinga ningene nabo bashobye kuvyifatamwe mu gihe bariko baratunganya amakoperative yabo hanyuma iki naco tubona kizoba gikenewe nuko abajejwe intwaro no kumitumba bahari nabo nyene turabona yuko ururunani rwo kugwego kwa commune rubwiza no kuhaba kugwego kw'imitumba kugira ngo abacheje intwaro kugwego kwa commune kugwego kw'imitumba ndetse n'abarongo ya amazone baye bumva kumwe ingene dushe guherekeza ama cooperative kugira ngo buno buhinga zino nyigisho twaronse tumaze kuzisabikanya bose bazigendere kandi bazishire mu ngiro
zino nyigisho twazakiriye neza cyane kuko nyigisho zije mu gihe cyarigikenewe cyane kandi uje kuraba imwe tuko turubaka igihugu cacu mu ino minsi aho igihugu cyane cyo kira ko tubakira cyane ku bintu bijanye na makoperative rero mu gihe turonse inyigisho zituma dushobora gukurikirana neza ya makoperative ashobora no kugwiza umwembo urumba yuko ari inyigisho zice zitugirira akamaro kandi zije zikenewe cyane rwose ugiye kuraba abitavye zino nyigisho bari batatu yari musitanteri arongoye komine ubundi yaratumiwe n'usana umuhanuzi wiwe ari ibibazo by'iterambere n'ibiharuro ubundi yaratumiwe yarujya nyirasanzwe akurikirana amakoperative ku rwego rwa komine rero abo bantu batatu bumvise n'ibisata baje baserukira bagiye bagakorera hamwe simbona yuko bo bari bake barakwiye icyo tugiye gukora rero ho tugiye natwe dutunganya inyigisho izinyigisho dukuye ngaha aca duhamagara bajya badusanga dufashanya mu kuyobora amakoperative nabo dusanga dufashanya mu gutwara ikomine dusubiye tubafa nabo tubegeranye ubwa mirambe dusubiye tubahe natwe zino nyigisho duhejeje kuronka kugira ngo bice bikunda natwe rero kujya dusubira tugende tubasange hariya aya mu makoperative yabo tugenda kuraba natwe nyigisho twamaze kubaha yuko bazaba bamaze kudushikiriza abanywanyi b'amashyirahamwe mbere wanashaka utuba twahora tubaho mu gutunganya aya makoperative cyo turaba ingene z'ukuri twashaka gutora umutima ku rumasha
mwizo nyingisho twahakuye ikintu gikomeye cyane baratwigishije ingene twoja gusigura abandi bafite amakoperative nko mu gwaruka na cyane cyane ku gwaruka rutitayeho kugira amakoperative bafise vision yuko bagize koperative baca baronka amahera ubwo nyene batarindira ko amahera baba batanguje canke baba baronse nk'ingurane barindira kuyabyaza umusaruro batavyitayeho cyane tukongera tugasaba n'aba bantu bariko baratwigisha ni inyigisho nziza cyane no mu bajene boshikayo bakadufasha kubugurura amaso kugira ngo na cyane cyane muri iki gihe urwaruka rufise ubushomeri bwinshi cyane kugira ngo nabo bakireye amakoperative kugira ngo ubuzibuze buraboneka abarimo icyo bakora yewe icyo ngiye gukora ngiye gushikiriza kubigisha nanje ibyo nakuye ngaha ngiye guhera ku bajejwe aba perezida w'amakomine kugira ngo babishikirize abo ku makori abakorinere kugira ngo gutyo inyigisho zose zishikire ugwaruka rwose muri intara nziza ya Bujumbura rero nabatera akamo ko bohaguruka bakazana iyo migambi yabo hanyuma bakayiga ko neza na cyane cyane ko washikirije umugambi mwiza atigera asubira inyuma uko bashobora kumurosa ingurane nicyo natera akamo ko bokwitabira gushinga ayo makoperative
ngo baravye inyigisho zatanzwe ngo hazobaho akarusho naho ibibazo mu makoperative bitabuze
muri komine yacu dusanzwe turongoye amakoperative dusanzwe dufise yasangwe na makoperative 16 twovuga rero ko ntiyari yifashe nabi cyane ariko harimwo amakoperative nk'uko isuzuma ryari ryabyerekanye ari amakoperative twabona ko hari inyuma y'ayandi aho wasanga rero amakoperative kenshi ubajejwe twe tujejwe intwaro nabajejwe amakoperative tudashira ingufu hamwe ngo tugende tujanye kugira ngo tuyaherekeze kuva mu ntanga ariko arakora ibikogwa gushika tugeraho yisuzuma uburo turabona yuko zino nyigisho hazoba harimwo no vuga karusho kingene tugiye kubikora kugira ngo abandanye atera cimbere
ingorane bagira amazi kugira amakoperative baragira ingorane y'amahera yibanze amafaranga ajya yibanze nashane cyane ko bavuye mu ishuri baba bafite vision yuko buca baronka akazi agira ingorane z'ayo mafaranga bigaca bituma niyo bajya kwitura ajya amabanke badashobora gukunda ko bashobora kuba bahiza ingorane kubera badafise umutahe wo gutangura abo bimaze gukunda barahura n'ingorane bamwe baradebukirwa ko namwe ndabivuga abajene uko dufise tumeze dufise amaraso ashurushe dushaka ibintu turonkeraho ubwo nyene nico gituma bamwe baca bagira ingufu nkezo kubikora rwaruka vraiment kenshi ntidukunda kwitaba ibikorwa bigaca bituma dusubira inyuma nibiriko birakorwa ku mutumba ntitubimenye iyo ngorane turahura nayo mu rwaruka barabitubwira abagiyeyo akenshi barakunda kwishira inyuma bavuga ngo ni iy'abantu bakuze ntibibaraba tukaba tugiye guhimiriza urwaruka kugira ngo bakunde amakoperative kuko niryo terambere
ibibazo koperative turongoye tudufise imitumba 16 mba dufise amakoperative arenga 16 nabwo tuja tugafatira ku makoperative ya Sangwe ibibazo vya mbere bakunda kugira nk'ibyo twumvise ngaha aya abenshi baje muri ayo makoperative bari bazi yuko ayo mafaranga babahaye ariya mahera badushaka bafata ubwo nyine bagaca bayagaburana bagaca bigira abandi bakavuga bati dukiye twoba turonse cyo tutugabura amaje tuvamo tugende rero iyo bamaze gukora gakora umwaka bakora imyaka ibiri babonye batagabuye abenshi baca bagomba kuvuga ngo babivemwo bigira ugasaba ko baradebukirwa we tugiye gusoje tubashikira bise tubakaburire bumve yuko n'inka uyikama icyo wayihaye bwa mirambiri babanza bakagwiza umwimbo hanyuma bamaze kugwiza umwimbo bakaza kugabura umusesekara rero ingwane ya mbere niyo ya kabiri nayo niyo uko harabo usanga umenga bigira basindabinezwe mwumvise ngaha bavuga yuko hari nk'abo usaba ari mu ntwaro cyangwa bano bantu usanga barize ku mitumba ugasanga niyo bateza gufasha kugira ngo ayo makoperative akomere mba ugasanga ntibari kuba bishyiramo ingufu nyinshi cyane nabo tugiye kandi kubarondera tubereye ko bateza gufata iya mbere kugira ngo bikunde amakoperative yo ku mitumba yitwarikwe na benshi cyane hama ikindi kibazo bakunda kugira nk'aya aya menshi ukunda gusanga akora imirimo ijyanye n'uburimyi n'ubworozi ubu rero ikibazo dufise mu komine yacu hari amatongo makeya n'amatongo mato mato ku buryo usanga bitoroha kuronka amatongo yaba ya leta twubatiza cyangwa ayo bashobora kuyikotera bashobora gukoreramo bigaca byunyugwa muri ino minsi nino ngo aracija mu bitungwa kuko n'abahora bakora iby'ubworozi ubacagira ingwani nini ya cyane rero ngabo ibyo byose biba bimaze kuba byubutse tujya kwicara hamwe twese turabe icyo ushobora gukorwa niba byokunda ibi by'uburimyi n'ubworozi bidakunze turabe ibindi bisata dushobora gukorerwa ko zotuma amakoperative yacu abana yakomera
umugambi w'igihugu wo gushyira uko abantu bakorera hamwe mu makoperative ni umugambi werekeye uburimyi n'ubworozi iyo koperative yasangwe rero yagiye mu bikorwa by'ubworozi iroroye impene uburimyi si kanini cyane kuko amatongo ya hano muri komine Kanyosha ni mato araga bace bagenda mu by'ubworozi rero nibyo byaboroheye cyane kandi biragenda neza abanyanyi badusigurira yuko mu bikorwa ingorane bagiye bahura nazo umugambi wo gukorera hamwe amakoperative ugitangura murabona imiliyoni 10 ku mutumba ntibabona iyo bijana iyo biva baragiye mu bworozi birabankira ubwa mbere bitungwa barabyororera hamwe birapfa hanyuma baragwa baravyuka ntiborohewe cyane ariko kwiturugira kabiri aho baronkeye uburyo kubugira kabiri ubarabonye aho bihenze barabonye icatumye bitungwa bitagenda neza uburero bariko barakosora baratubwiye bati ubu bigiye kugenda neza kuko aho twahombeye twahabonye aho tugiye gukosora twahabonye ubu bigiye kugenda neza ikindi naco mu ntambamye bagiye badushikiriza nuko abajejwe intwaro abakuru b'imitumba batigera bajamwo hagati bajamwo ngo nabo babibemwo ibyo rero natwe twaba demeshije tubabwira yuko muri rya biganire tugera tugirane nabo mu nama z'umutekano turabonana n'abakuru b'imitumba batware ku mitumba buri munsi wa mbere ko tuzogena tubahimiriza ko bategerezwa kuba mwayo mashirahamwe mwayo makoperative kuko arabatware nyene arabatware mu gihe bo batabibayemwo abari ntibyo ntibo bashobora kubahimiriza ngo babibemwo tubasaba ko bonyene abo batware babanza bakabibamo bwa mbere hanyuma akabona guhimiriza abandi banywanyi kuko ajya amafaranga y'amasangwe naye abatwagwa babo bose bo kumutumba atanu mwavuyemo cyo gituma tubasaba ko bazojamwo babanza akabibamo bwabo bakabyiyumvamwo bakabona guhimiriza abatwara nabo bakaja mwayo mashirahamwe iyo nayo niyo ntambamye bagiye badushikiriza ko abatware bo kumitumba batabibamo ikindi kibazo bafise ikomine yegereye gisagara ikomine imirimo babangukira niyo gucuruza badusaba yuko twabashikira imbere tukabariza ko cyakintu wa mugambi wo kuja mu burimyi kuko n'amatongo ya hano muri kanyu rusanga ari mato wa mugambi wo kuja mu burimyi ko twabasabira akabuhagarika bakaja mu gucuruza kuko nibyo babona ko byo bafasha cyane gusumba byo kuja mu burimyi kuko amatongo yo kurima muri kanyosha ni mato cyane nuko niyo ntambamye twagiye turabona muri aya masango twagendeye uyu munsi
ngo barifuza kandi ko izo nyigisho zobandanya zigashika no mu yandi makoperative
uburyo budukundiye turabitegekanya kuko aho duciye turasanga ari bishasha kuri bo muri iki gihe twagize intara zibiri ego uburyo budukundiye ni Imana idutijije akanya turifuza kubikora kuko benshi barabishima kuko baba bari batabizi bakabimenyeraho kuko turanabasigira n'agatabo birimwo harimwo ivyo vyose bari bakeneye kumenya mu bijanywe n'ivy'amakoperative n'iterambere
aha ni ikiganiro kirangiriye na ubuta
na Burundi igihugu cy'amavukiro ndekanda kwikinagure twe mwiza uraniteka ndagukunda Burundi igihugu cy'amavukiro ndekanda kwikinagure twe mwiza uraniteka ndagukunda Burundi igihugu cy'amavukiro ndekanda kwikinagure twe mwiza uraniteka ndagukunda Burundi igihugu cy'amavukiro ndekanda kwikinagure twe mwiza uraniteka